mugasa bina umaze imyaka myinshi muri ko muri branding muvuga mu interview mwa mwa vuze ese kibazo kiri he kubwo na foto babone abarundi musoko turabone ko performance yanyu performance iri kuri niveau international nakino kinanga zangiyo na mambo numva yimuvuga ati ngumifuza ko ba international mugetubone ko atatandukano rihari hagati ya performance wa n'uno munyamahanga haburi ki exactement
Civisme ni icirwa cigishwa kwa muri secondaire. Cyo cigwa cigisha gukundisha igihugu abene igihugu.
Ego.
Cyo cigwa ni bibaza yuko kigomba kunonosorwa kigishwa kuva mu wa mbere. Gushika amashuri aheze ko abene igihugu bagomba gukunda Burundi. Ibice 90% by'abarundi ni impumyi. Dizera yuko bamwe bazohumuka bivanye n'ibintu. Abandanya kubona.
Kushoto, Burundi kulia, sikia mtoto bado kushoto, ongeza kulia, kushoto bado, right up kulia, kushoto, ungechelewa washa simu yako tuone mwanga, waonyeshe mwanga kulia, kushoto, kulia, Burundi alafu sana kushoto, sema doctor shit.
Sous-titrage Société Radio-Canada
Sawa kunza project uko ibona tulikumwe na King Sat B. Vipi bro?
Mimi wanapuru waabishe kabisa.
Fanya kazi yetu.
Okay. Sat B. Dabor. Umuzo. Labo na ma interview akoze wa mwisu mushitsi. Mwisu umuzo wabashitsi kuri we muri industry. Ubihereza kae gaciro.
Umuzo wabashitsi uratwibutsa yuko natwe tugomba gukora twiye ngo tuzoba abashitsi yego yugo byabanze.
Okay.
Ubona aha nini? Barakurikiranye aho mwagiye gutabo dernier mwari kuri Université y'u Burundi hari habaye ibintu bya East Africa. Uyu mushitsi yari ngaho no munsi. Uyu mushitsi yaje ava muri East Africa. Mugani tubona abarundi basohoka mugiye tubona yuko twarabye na performance of course mwakoze namuvuze kabisa. None ni cyake kintu nyamukuru kibura kuburyo natwe dusohoke nkuko abaza baratwataka.
Abantu niba fise inzira ntibazi inzira nuzi fise na buryo.
Eh uburyo buva hehe mwawe samahirwe yo kwegera abarongozi bari batwara akarere dusanzwe turi nko kwa Afrika y'ubuseruko mugabo mwaragize nivyo mushikirize ese ubwo buryo exactement ngo bari uburyo nyabake
kugira ko the boy azenga ha mu kugira ko the boy abe ko the boy bashaka kumbi estimation y'imiliyoni bamushizemo bakiri muri wasa bavi gushika nubu ariko arashiramo wewe ubiha nk'igiharuro kingana gute
nikirini ya cha. Hey, mukasa bina umaze imyaka myinshi muri ko muri brandinga muvuga mu ma interview mwama mwavuze ese ikibazo kiri hehe kubwo na foto babone abarundi musoko turabone ko performance yanyu performance iri kuri niveau international na kino kinanga zangiyo na mambo numva yimuvuga ati ngo mifuza ko ba international muke tubone ko atatandukano rihari hagati ya performance wa n'uno munyamahanga haburi ki exactement.
Civisme ni icirwa cigishwa kwa muri secondaire. Cyo cigwa cigisha gukundisha igihugu abene igihugu.
Ego.
Cyo cigwa nibaza yuko kigomba kunonosogwa kigishwa kuva mu wa mbere. Gushika amashuri aheze ko abene igihugu bagomba gukunda Burundi. Nibaza yuko since ko ubona game ingenzi kiragenda abari nibyo tumaze kurondera cyane gose tukabura tukaronka ariko harabamo ugucika intege kuzana amajambo hagati y'aba artiste hagati y'iki ariko cyo mbona ko dukwiye kuba umwe kugira ngo twatake natwe.
Okay. Muravuze ikintu cya civisme. Namwe mukamuri bamwe mu bashoboye gukurikirana inyigisho zari zatanzwe n'umuguru w'igihugu zo gukunda n'igihugu. Ni cya kintu uhamagare est-ce que civisme yiwawe biba n'igisho mwagiye murahagwa se n'ibyo muratawe. Duhagara ahanini kuki?
Nibaza yuko inyigisho z'umuguru w'igihugu ari inyigisho zatwubase gushika kuri uno mwanya tugendera. Ivyo ntibyari biriho kera. Ni ibintu bije ubuvuba hamwe satubi umukuru igihugu amuha ikibanza akavuga imbere yiwe Natasha Fizzo n'abandi. Ibintu biriko biratwubaka. Ni ibintu tutari tumenyereye. Ni ibintu byiza. So gushika kuri uno mwanya bijya vyigwa ibyo bituremye n'ibyo tugenderako.
Okay. Legacy at B. Turabona umunyamahanga araje nga
mushitsi.
Umushitsi tumwe tumushitsi n'umushitsi ko turi mu karere kamwe.
Abarundi bafise imisho yo kuba kera. Abarundi bamye bamye. Bakira abashitsi bamye. Bamye n'abagwa neza.
Ego.
Va imyaka ni yindi.
None gasa urabona yuko kuno munota mugiye umuziki wacu n'umwami wivuga turiko turiyubaka turiko turirondera urabona ko byari bikenewe yuko duhereza agaciro cyane umushitsi cyangwa tukiye kwanza guhereza agaciro abana bacu abana b'igihugu hama umushitsi yaze mu nyuma
biravana n'agaciro umushitsi afise mu gihugu cyacu afise kanini. Afise gato.
Okay. Ari nka wewe gasa bi ubona
hari bwa gere yuko nanashikanyuru usigure avant yes ubona yuko ujya mushitsi ni cyake kintu yinjiriza ari ni gihugu
Sinzi arashobora kuba ari hikori wamuze arashobora kuba yarari hikori swatwe arariha cyangwa uwamuzanye akaririha
okay
sini ibaza yuko yavuye ngaha atari hikori atari uko nawo babira
kuko biriko sindi bazi ari hikori
ni ngombwa igihugu Burundi ni igihugu na kiri kugerageza kugendera ku mategeko
okay akajambo ka nyuma ku bantu baba bategura ibintu by'ibiteramo Je suis en période de tout le monde vidassant comme Guyou.
Il y a une visa. Il y a une visa en 2015, il y a une visa en Matora. 2020, ndikondabona harmonize mu gihugu ndikondabona biramicizere ko nazosubira guhunga igihugu cyanje
okay
biramicizere cyane
okay
biramicizere cyo kubandanya nanje ubwanje ntanga intererano yanje kugira ngo umwe n'igihugu abandanye afite umutima uremye ibintu bimeze
ni cyaye cizere ubona kiri inyuma uravye ngene turavye muri 2015 ngende ari bizi ni cyaye cizere ubona ni nguvu ofise bihanye n'indoto zawe
Eh nka umuntu agerageza kuyobora new generation nawo bingora hakaba ibintu bintwara mu nzira rimwe na rimwe ugasanga ndataye umurongo ndatukanye n'abantu ariko by'ukuri generation iza izo zifise ideologie nziza tuyiha
wafuse umunyamahanga kuri uno munota ngaha wa muzimije werekanye kuri Sabi kuri the king of the flavor tabonye performance abashabiki ba ni cyaye cyizere ni nayo mpinduka ni na cyaye cyigwa ubona yuko public yaringa cyangwa abaza kudukurikirana botahana kuri uno munota
ibice 90% by'abarundi ni impumyi Dizel a eu comme un zoho, Kabifa, une évine. Avant, y'a coupon.
Ok, ça se met au King Reza.
D'accord.
Il a dit, il y a un King qui est bon avant, il y a un vrai King qui est là.
Sainte.
Eh ben, on a 6 bro. Ça, on a un bro.